Sangikhumbula nangegama be.
Kolwethu. Kwenze njani ngalesikhathi?
Lesikhathi ngidinga wena ngikhomba umbolo man. He? Intoni yaditsava busuku slo.
Sonke izinto ezibuhlungu. Lo muntu engimbiza time. Angidlulise kuzo. Singathusa nomthakathi ebusuku.
Ntunye ntwana, ntubule ndoda, ntunye man.
Thatha le kiyo kwape laila.
Epa fashion.
Fashion, bonani baf.
Madoda anyanizwa ngokuthi ngiyangibiza mara niyasibona ingelosi.
Hey.
Hlangana nalo mntwana kuyawuhlukumeza umoya wami. Buhle bakhe bungiphathise amahloni nelayide ngangiphathi kahle.
Afithi ngiyakuncane.
Robert, mina ngigeza izandla.
Vala lo mlomo wakho.
Yes. I said, keep going up with you, show.
Ufuna no na jala.
Sele manje ukuthi ngingqatshwe.
Ayi so familiar ho dilaga.
Yabona ke manje. Ufuna ukhipha yonke le romantic movie le ufake ihora. Hayi phuma dama bebeza.
Bobusa.